Thomas Kamilindi ubasuhuza ikaze muri aya makuru. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bakoze imyigaragambyo i Bruxelles mu Bubiligi bavuga ko bashaka kwerekana ko mu Burundi hakiri ibibazo by'uburenganzira bwa muntu.
Na tureke twivuga icyo twifuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira.
Uyu rero numwe mu bateguye iyo myigaragambyo, Frederic bamvuga inyumvira, wigeze kuba na Vice President wa Repubulika y'u Burundi. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu mu rukiko rw'ubujurire. Mu rwego rw'ubujurire kandi umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan arasaba urukiko kumufungura. Naho Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yahamagaje inama n'abayobozi b'inzego zitandukanye kugira ngo bige uko bemera ubwigenge bwa zimwe mu ntara zo muri Ukraine. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ntabacike, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Zimbabwe. Abaturage ibihumbi baraye bitabiriye mitingi ya mbere y'ishyaka riyobowe n'umunyapolitiki Nelson Chamisa utavuga rumwe n'ubutegetsi. Oriane Tangishaka aratubwira iyi nkuru.
Iryo koraniro rya mbere ry'umugambwe mushasha w'umunyapolitiki azwi cyane kandi atavuga rumwe na leta Nelson Chamisa ryabaye ejo ku munsi wa Mungu. Nelson Chamisa yashinze uwo mugambwe mushasha Citizens Coalition for Change mu kwezi kwa mbere mu ntumbero yo kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije nyuma yaho yigijwe inyuma kubera ikiza cya COVID-19. Ni nyuma yaho kandi yitandukanyije n'umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi yarasanzwe amazemo igihe kitari gito. Umushikizwa manza afise imyaka 44 asanzwe ari umupastori mu ishengero. Yari yahiganywe n'umunyepolitike Emerson Mnangagwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2018, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ihava itesha agaciro ibirego yashikirije vyerekeye ivyavuye mu matora atemeye. Sentare yavuze ko Chamisa atari muyobozi yemewe n'umugambwe MDC, ivyo bituma ubuyobozi bw'uwo mugambwe buja mu minwe y'uwari acuditse na Emerson Mnangagwa bari basanzwe bahiganwa. Iyo ngingo yatumye Chamisa aba atagihabwa uburenganzira bwo gukorera mu biro bikuru by'umugambwe canke ngo aronke imfashanyo igenewe umugambwe ivuye muri leta. Kubijanye n'ubwo rubanza muri sentare muri iryo koraniro ryo kwa Mungu, Chamisa avuga ati baratwaye byose ariko ntacu bimbwiye. Yabwiye abitavye iryo koraniro bari mu myambaro y'icatsi gitoto ati duhagaze neza, tugiye gutangura bushasha. Uyu ni umugambwe mushasha. Chamisa yavuze ashimitse yongera yagiriza ibiro bijejwe amatora yuko bafise umugambi wo kwiba amatora nk'uko babikoze muri kahise. Uwo mugwi urahakana ivyo birego.
Ijwi rya Amerika. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yahamagaje inama y'abayobozi b'inzego zitandukanye igamije kwiga uko bakwemera ubwigenge bwa zimwe mu ntara zo muri Ukraine. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Ningingo ishobora kongereza icyuka kibi kiri hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu gihe hari impungenge zikomeye ku Burusiya bushobora gutera Ukraine umwanya wari wo wose. Inama y'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano ibaye mu gihe hari gutana mu mitwe kuriko kuriyongera mu buseruko bwa Ukraine. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bibona ko Uburusiya ushobora kubikoresha nk'icyitwazo cyo gutera icyo gihugu. Vya muzinga byabandanije kwasana uno musi kwa mbere mu ntambara imaze igihe hagati y'inteko za leta ya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri icyo gihugu bashigikiwe n'Uburusiya. Abategetsi b'inteko zishaka kwiyonkora basohoye uno musi kwa mbere amatangazo kuri televiziyo asaba Putin kwemera intara zabo ko ari amareta yigenga, bongera bamusaba gutera igikumu ku masezerano ya kivandimwe agenewe kubaha imfashanyo ya gisirikare kugira bikingire ibyo bavuga ko ari ibitero bibandanya by'igisirikare cya Ukraine. Inama nshingamateka ya Burusiya yabisavye mu ndwi iheze. Abategetsi ba Ukraine barahakana ko bariko barakora ibitero, bagiriza Uburusiya ko buriko burasomborutsa intambara mugihe vya muzinga bibandanya kwasana mu bice bitandukanya inteko za leta n'abagwanyi bashaka kwiyongora kuri Ukraine mu buseruko bw'igihugu.
Kuri uko kwitana ba mwana hagati y'Uburusiya na Ukraine, kuri uyu wa mbere Ukraine ihakanye ibyatangajwe n'Uburusiya ko ingabo zayo zaba zagabye ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Federe niyo ngabo arakomeza.
Anton Gerashenko, umutegetsi wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri Ukraine, yabwiye abamenyeshamakuru ko atamusirikare n'umwe w'igihe guciwe yinjiye ku butaka bw'Uburusiya, kandi ko atanu umwe yishwe. Uburusiya bwo bumenyesha ko abasirikare batanu b'icyo gihugu biciwe ku butaka bwabo. Ukraine itangaza ko amakuru avuga ko inteko zayo zari mu ntara ya Rostov aho zoba zari zigiye gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ari ibinyoma. Abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi baragabisha ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko arondera icyitwazo kugira atere igihugu cya Ukraine kirangwa na demokrasi. Abategetsi b'Uburusiya barahakana ko bafise imigambi yo gutera icyo gihugu. Yamara bashaka ko ishyira hamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ribahumuriza ko ritazorekurira Ukraine hamwe n'ibindi bihugu byahoze ari by'abasoviet kuryinjiramwo. Basabye kandi iryo shyira hamwe ko rihagarika kurungika ibigwanisho muri Ukraine hamwe no gukura inteko zaryo mu bihugu byo mu buraya bwo mu buseruko. Ivyasabwe n'abategetsi b'Uburusiya vyariyamirijwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi.
Kugira ngo umwuka mubi uve ahari uve hagati ya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'andi mahanga, president w'Ubufaransa yasabye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin kuvugana na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri intambara rero itutumba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nabyo Fideli Niyongabo tubimubaze.
Umutegetsi mu biro vya president w'Ubufaransa atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yabwiye abamenyesha makuru ko guhuza Putin na Biden ari ibintu bishoboka kandi biva kuri Putin. Ivyatangajwe n'umutegetsi bibaye amasaha 28 nyuma y'uko president w'Ubufaransa Emmanuel Macron avuganye inshuro zibiri kuri telefone na president Putin na president Biden mu kigoro ko gutunganya inama hagati y'abo bategetsi babiri. Yatangaje ko bariko bagira kigoro kuko gabanya uruhagarara muri Ukraine. Uwo mutegetsi avuga ko president Macron ariko akora ibishoboka byose kugira Putin na Biden bahure. Ibiro vya president w'Ubufaransa vyasohoye itangazo mu masaha ya kare uno munsi ku wa mbere gyerekana ko abo bategetsi bombi bemeye mu bisanzwe guhura. Abategetsi bo mu biro vya president Biden batangaje ko inama nk'iyo ishobora kuba hamwe mu Burusiya butotera Ukraine. Abategetsi b'u Burusiya bamenyesha ko hakiri kare kuvuga ku vyerekeye iyo nama ko ata migambi iboneka ihari ku bijanye nayo.
Mukomeje kumva amakuru radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye. Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizeho itsinda rizategura inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe. Inama iteganijwe mu Misiri mu kwezi kwa 11 gutaha. Iyi nkuru nayo tuyibaze Fidele Niyongabo.
Intumwa ya Amerika ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kerry yatangaje uno munsi kw'iryo koraniro rizobera mu gisagara cya Sharm El Sheikh. Kerry yamenyesheje ko ibindi bibazo biri mu makungu nk'icyerekeye igihugu cya Ukraine bitazohindura ko ibintu byifashe muri iki gihe ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Avuga ko ari ikibazo kigeramiye abantu bose baba kuri iyi si. Bitangaje ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire wa Misiri Same Shurki i Cairo mu Misiri aho yashitse ejo ku munsi wa Mungu. Shuki yatangaje ko baganiye ku migambi iryo koraniro ritegekanya kuzoshika ko. Ivyo harimwe gutegekanya amafaranga agenewe gufasha ibihugu biri mu nzu y'amajambere gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu masezerano kwihindagurika ry'ibihe y'Ipari mu mwaka w'2015. John Kerry yarabonanye kandi na president wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Yatangaje ko Amerika iri gukorana na Misiri kugira icyo gihugu gikoresha amasoko ntanga nguvu atonona ibidukikije muri kazoza.
Noneho tujye muri Senegal. Abantu barwanya abakundana bahuje ibitsina bakoze imyigaragambyo rero yo kwamagana ubwo buzima. Ni inkuru yateguwe na Oriane Itangishaka.
Iyo myirukano yari yateguwe n'umugwa w'abayisilamu bavuga ko umugambi w'ababana basangiye ibitsina uriko uzanwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kandi ko ubangamiye imico kama yabo. Iyo myirukano yabaye ejo ku munsi wa Mungu muri yo akagwi k'abagabo karaturiye ibendera ry'abubakana basangiye ibitsina bongera baririmba bavuga bati Senegal ntizokwigira yemera umuco wo kubakana kw'abasangiye ibitsina. Abandi bari bafise ibyapa byanditse ko iyamirize umuco wo kubakana kw'abasangiye ibitsina n'ibindi byanditse ko dusavye ihagarikwa y'imico n'imigambi y'abubakana basangiye ibitsina canke abahindura ibitsina byabo n'ababayeho mu buzima butajanye n'ibitsina byabo. Amategeko mpanavyaha y'igihugu cha Senegal gisanzwe kigizwe n'ibice 95% by'abayisilamu avuga ko abo bakana basangiye ibitsina baba bariko bakora ibikogwa bya kirazira hagati y'abasangiye ibitsina kandi ko ibihano ari umunyororo w'imyaka 5 canke amande angana n'amadolare y'amanyamerika 2,500. Yamara abari mu myerekano bavuga ko batemera kwiryo tegeko ribaho abandi bakavuga ko ahubwo igihano co kongerezwa ku myaka 10. Ingingo yasaba ko ico kiringo mu munyororo coshikanwa ku myaka 10 yarasubijwe inyuma mu nama nshingamateka aho yashikirizwa mu kwezi kwa mbere. Abategetsi bo mu mahanga iyo bagendeye Senegal bama basavye ko ico gihugu corosha ibihano ku bantu bari kurushi bari muri uwo mugwi w'abantu bakundana basangiye ibitsina. Suleiman Diouf umugabo akundana n'abagore canke abagabo niwe umuyobozi w'ishirahamwe ry'abakundana basangiye ibitsina abahindura ibitsina vyabo ababayeho ubuzima butandukanye n'ibitsina bavukanye hamwe n'abandi bari mu migwi ijana n'iyo avuga ko amaze guhakwa kwicwa inshuro zibiri bikaba byaratumye ahungira mu gihugu cy'u Faransa. Akavuga kandi ko n'umwana wiwe w'uruyoya akiri muri Senegal ahora akoregwa iterabwoba.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uriyani Tangishaka na Fidele Niyongabo barakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwakurikira kandi ibiganiro n'amakuru byacu ku rubuga rwa internet Waeshatu akadomo, radio yacu VOA akadomo com, no kuri YouTube VOA radio yacu. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu mu rukiko rw'ubujurire i Kigali, kandi ntabwo yari mu rubanza ariko umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi we yarukurikiranye.
Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bwanzura ku bujurire bwatanze mu rubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be 20 rwasabye ko Rusesabagina Paul utarigeze agaragara mu rukiko rw'ubujurire ko yazahanishwa igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasabye ko mu byaha byahamijwe Rusesabagina birimo icyaha cyo kuba mu mitwe y'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Hazongerwamo icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba aho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byakozwe n'abandi nk'uko byari byavuzwe n'urukiko rubanza, ndetse akazahamwa n'icyaha cyo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha buhereye kuri ibi byaha rwasabiye Rusesabagina kuzafungwa ubuzima bwe bwose. Igifungo cya burundu ni nacyo cyasabiwe Nizeyimana Marke wahoze ari umusirikari mukuru mu mutwe wa FRN afite ipeti rya koloneli, nawe yasabiwe igifungo cya burundu. Kuri Nsabimana Kariste Sankara wari wakatiwe igifungo cy'imyaka 20 w'ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 25. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire nawe kuzamuhamya icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo. Nsabimana yabwiye urukiko rw'ubujurire ko yongeye gusaba imbabazi. Mu ijwi rituje yavuze ko nta rundi rukiko bazajuririra nyuma y'imyanzuro izafatwa n'urukiko rw'ubujurire. Avuga ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kumusabira gufungwa imyaka 25 kidakwiye, kuko yasobanuye ko kitagamije kumugorora. Mu magambo ye yagize ati "Justice si vengeance." Aravuga ati niba byaba kumvisha umuntu ntabwo wakumvisha umuntu wafashije ubutabera. Nsabimana yavuze ko ibyo abashinjacyaha bifuza bibabaje kuko bitandukanye n'isezerano bamuhaye ubwo bwamusabaga gufasha ubutabera nabwo bukazamufasha kumugabanyiriza ibihano. Yavuze ko asoza asaba urukiko kutazemera icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko yashyize imbaraga nyinshi mu kwitandukanya na FRN. Yashoje asaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibitero byakozwe na FRN yari abereye umuvugizi. Nsabimana yavuze ko amarira yarira atasubiza ibintu inyuma, asaba urukiko ko rwazareba ku ruhande rumwe ku bibi yakoze n'ibyo yakoze afasha ubutabera. Yavuze ko azaba umunyarwanda mwiza wubahiriza amategeko nk'ivanjiri ntagatifu. Muri uru rubanza kandi ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose kongererwa ibihano kugeza no kubahamijwe n'urukiko rwa mbere ibihano byo gufungwa imyaka 5 ndetse n'3. Bose basabirwa kuzafungwa imyaka 20, wasabiwe mike yasabiwe gufungwa imyaka 15. Mugore umwe rukumbi Angelina Mukandoti uri muri iri dosiye ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 20 wasaba urukiko rw'ubujurire kuzazirikana ko bigoranye ku munyarwanda kazi amara imyaka 80 asaba urukiko kuzashingira ku myaka amaze maze akarekurwa agasubizwa mu buzima busanzwe. Urubanza ruzasomwa itariki 21 z'ukwezi gutaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tugume ku rwego rw'ubucamanza mu Rwanda nanone kandi mu by'ubujurire, umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan n'abamwunganira mu mategeko barasaba urukiko kumurekura, bavuga ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rwa mbere kirimo amakosa yamuhamije ibyaha bitakiri mu mategeko mpanabyaha y'u Rwanda. Ubushinjacyaha burega Cyuma Hassan kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Eric Bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan yageze ku rukiko ari n'amadosiye amufasha kwiregura. Yari mu muzankano y'irozi iranga abagororwa igizwe n'ishati n'ikabutura ndende arinzwe n'abacungagereza. Kuri iyi nshuro abanyamategeko babiri Jean Bosco Ntirenganya Sefu na Gatera Gashabana nibo bamwunganiye. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko umucamanza mu rukiko rukuru yitiranije inzego bituma muhana bogamye. Yavuze ko yashingiye ku itegeko ryashyiragaho inama nkuru y'itangazamakuru yahaga ububasha gutanga amakarita ku banyamakuru b'umwuga. Yasobanuye ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuva mu 2013 nta ububasha rufite bwo gutanga amakarita ku banyamakuru. Yavuze ko icyo rushinzwe ari ukureba imyitwarire y'abanyamakuru kandi ko no kuba umunyamuryango ari ubushake atari itegeko. Abanyamategeko bamwunganira bavuze ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwahawe ububasha naho ruzwi mu mategeko. Bavuze ko ari urwego abanyamakuru bishyiriyeho ku bwumvikane. Babwira urukiko ko Cyuma Hassan yakoze amakarita ya Ishema TV kuko igitangazamakuru cye cyari cyanditse kandi gifite ubuzima gatozi. Bavuze ko urukiko rukuru mu cyemezo gifunga Cyuma rwibeshye rugashaka kumwambura uburenganzira yemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha bwana Faustin Mukunzi yavuze ko mbere y'uko afungwa Cyuma yari yarishyuye amafaranga 20,000 mu rwego RMC asaba kuba umunyamuryango na nyuma za kubizaba mu nyandiko. Uregwa yavuze ko ayo mafaranga yayishyuye nk'abandi banyamakuru mu mugambi wo gushakira ubushobozi urwego RMC. Umushinjacyaha akavuga ko yagombaga kugana urwego rukamuha ikarita y'umunyamakuru w'umwuga aho kuzikorera. Umushinjacyaha akavuga ko mukamuhana nta kwitiranya inzego kwabayeho. Cyuma n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rutatesheje agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha bwashingiye ku ngingo z'amategeko zitariho. Umunyamakuru Cyuma avuga ko mukumuhamya icyaha cyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu cyaravanywe mu mategeko ari ikimenyetso simusiga ko n'ibindi byaha bamurega ari ibihimbano. Yibukije ko batangiye bamurega gukubita no gukomeretsa ku bushake ubushinjacyaha bukavuga ko bwamureze bushingiye ku makuru y'ibinyoma ari nabyo byatumye agirwa umwere ku rwego rwa mbere. Cyuma akavuga ko nyuma y'urukiko rukuru iyo haba hari igihano cy'urupfu bagombaga guhita bamumanika kubera amakosa y'urukiko. Kuri we ubujurire bw'ubushinjacyaha muri uru rubanza simuhwe bwamugiriye ahubwo bwakozwe n'ikimwaro bubonye hasohotse icyemezo kimufunga kidashingiye ku mategeko. Bashingiye ku ngingo z'amategeko Gashabana na Ntirenganya bavuze ko bitewe n'ikosa ryakozwe mu rubanza rwose umucamanza usuzuma ubujurire abagomba guhita atesha agaciro ibyakozwe byose. Bakavuga ko ufite inyungu muri urwo rubanza ashobora gutanga ikirego bundi bushya. Umushinjacyaha agasubiza ko kwibeshya ari ibintu bibaho ku kiremwa muntu. Avuga ko bakibona ko umucamanza yibeshye ku cyaha kitakiri mu mategeko mu nyungu z'ubutabera buboneye bahisemo kukijuririra. Yabwiye urukiko ko Cyuma yarezwe uruhurirane rw'ibyaha byinshi kandi ko bitabuza ko umuryozi bikiri mu mategeko. Mu guhimba no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru uruhande rwa Cyuma rwiko mu mucamanza n'ubushinjacyaha ko nta n'umwuzi umunyamakuru w'umwuga bisunze amategeko, basobanuye ko umunyamakuru w'umwuga akora itangazamakuru nk'umurimo w'ibanze kandi akanagira ubumenyi shingiro mu itangazamakuru. Cyuma avuga ko mu myaka 8 amaze akora itangazamakuru atagombaga gusaba uburenganzira urwego rutabifitiye ububasha. Mu magambo akomeye yabwiye urukiko ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda rukora mu buryo yise ubwa kinyeshyamba. Abamwunganira bakavuga ko umucamanza atagombaga gushingira ku mategeko y'urwego bise ko ruriho nk'abaringa kuko nta tegeko rurishyiraho. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko Cyuma yujuje ibisabwa umunyamakuru w'umwuga. Mu magambo make ku bushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko yihaye uburenganzira bwo gukora amakarita y'akazi bihabanye n'amategeko. Ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko yashoboraga gukomeza kuyobya rubanda, Cyuma siko abibona. Aravuga ko nta nkuru bahimbaga muzo batangazaga, gusa yumvikanye avuga ko hari abafite inyungu za politiki batashimaga ibyo yakoraga. Yavuze ko hari abategetsi bakunze kumuhamagara kuri telefone bamusaba gusiba ibiganiro kuko kubitangaza kwabaga ari ukubarega ku mukuru w'igihugu. Abanyamategeko bakavuga ko kuba yaraburanaga yidegembya agombaga gukomeza kwidegembyana cyane ko yari yajuririye icyemezo cy'urukiko. Bariko mu rukiko rukuru ko rutashishoje mu gufata icyemezo rukagwa mu marangamutima y'ubushinjacyaha, basabye ko yarekurwa ibindi byemezo bikazafatwa ari hanze. Ubushinjacyaha bwo bwabihariye ubushishozi bw'urukiko bwavuze ko ntacyo bunenga mu cyemezo cyafashwe, busaba ko akomeza gufungwa mu gihe cy'imyaka 7 ndetse agatanga ihazabu ya 5,000,000 z'amafaranga. Cyuma akavuga ko kugumisha icyemezo cy'urukiko rukuru byaba bisobanuye ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda buri mu kaga, akavuga ko byaba n'umwanya wo gukemanga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha. Eh, bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Umukuru w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye akubutse mu rugendo ku mugabane w'Uburayi, avuga ko akuyemo inyungu nyinshi zirimo miliyoni zirenga 200 z'amayero igihugu cye cyemerewe n'amahanga. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Kuruna w'Imana mwijoro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye muri iyo nama aho Abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ibyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba.
Arashimye intambwe Burundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero. Ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214. Muri izo miliyoni 214, imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiya cya Rusizi. Ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi bore kubibungabunga neza, hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimwe n'ubworozi, amagara y'abantu byanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo byose rero kwace tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba.
Inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona Abarundi benshi babiburayi bipfuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere y'igihugu.
Nkuko namanda bivuga, Abarundi barahindutse, ibyo nabonye barahindutse cyane, kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu. Warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose, ntitwavuga ngo imigambwe itankiyi, baraje bose bose. Nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu, nabo nyene baraje. Twarayaze neza, ndabashikiriza nyene Burundi bumeze, nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka. Kandi ciza nuko bose ubu nta uvuga ngo agiye kuguma hanze, bose barashaka, urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo negura bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya.
Hariho ikitatu ryoheye kubona hakira Barundi bacipfuriza nabi Uburundi. Twarabonye Abarundi bakeyi bari kurusi aho sinabishimye n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Uburundi. Turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu, ni nkuko bisutse ivu mu maso, kuko nta n'umwe yabaraba, nta n'umwe yarabakeneye, mugabo murumva yuko ari bimaramare.
Frederico Bamvuga Inyumvira yari mu batunganije imyerekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimo no kunyuruza abantu, nkuko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose.
Natureke twivuga ico twipfuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira. Habe namba twebwe dukeneye ko tuba Barundi tushaka ijambo tukandi tukarironka. Nico ndandaye yazize, kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke. Intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi, ari nziza tukavuga ko ari nziza. Nahe ba CNDD-FDD avugira Barundi ku rubuga ari CNDD-FDD atawende muntu numwe afise ijambo, ni abashaka demokrasi ni yicara demokrasi tuyiganire. Uko gucinyiza si demokrasi, ibyo ni bya gisirikare turavyanse.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije Abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaje Burayi kugira bumvisha abagize umuryango umwe bwa Burayi ku Burundi bukwiriye kuva mu bihano. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwamburaza amareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bar umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri bar ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi ma radio dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu za kijyana ntimuzacikwe.
Ijwi rya Amerika mu gihe rero nshuti banywanye mu gitegereje bal mu kwezi gutaha. Umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda ubungubu arimo aradukurikiranira Tour du Rwanda, isiganwa mpuzamahanga ry'amagare rizenguruka u Rwanda. Uyu munsi umufaransa Sandy Dujardin yegukanye intera ya Kigali Rwamagana. Jean-Claude Munyandinda.
Mu ntera y'ibirometero 148 na metero 300 abasiganwa bakoze urugendo rugizwe hanini n'imihanda itambika. Abakinnyi bane bayowe n'umwongereza Leo Hayter bakomeje kugenda imbere y'abandi mu gice kinini cy'intera ndetse bashyiramo ikinyuranyo cy'iminota 4. Uwo mwitangirizwa ariko wakomeje kugenda ushiramo uruhongohongo uko abakinnyi barushagaho gusatira iherezo ku buryo abakinnyi benshi barangije mu kivunge. Gusa umufaransa Sandy Dujardin wo mu ikipe ya Direct Energie mu Faransa yabatanze gutereka ipine y'igare ku murongo usoza yegukana iyi ntera Kigali Rwamagana akoresheje amasaha 3 amasegonda 28 n'ibyijana 25. Ku mwanya wa kabiri haje Axel Laurence undi mu Faransa ukinira ikipe ya B&B Hotels nayo mu Faransa. Hakurikiraho Jonathan Valencia Restrepo umunya Colombia mu ikipe ya Androni Giocattoli yo mu Butaliyani. Enoch Mulweberhan umunya Eritrea wo mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage yaje ku mwanya wa kane. Hanyuma umunyarwanda Renus uhiriwe ukina mu ikipe y'igihugu team Rwanda aza ari wa gatanu. Ku giteranyo rusange classement general nyuma y'uduce tubiri twisiganwa Tour du Rwanda, umukinnyi wicaye ku mwanya wa mbere akaba ari nawe ucyambaye umupira w'umuhondo maillot jaune ni Alexandre Genies mu Faransa mu ikipe ya Direct Energie mu Faransa ari nawe gukanya agace kumusogongero prologue. Akurikiwe n'umunya Colombia Jonathan Valencia Restrepo ukinira Androni Giocattoli mu Butaliyani. Ku mwanya wa gatatu hakaza Sandy Dujardin wegukanye intera ya Kigali Rwamagana. Muri iri siganwa Tour du Rwanda rya 2022 amakipe amwe n'amwe aboneraho gutsura umubano. Abahagarariye ikipe ya Israel Premier Tech yo muri Israel basuye akarere ka Bugesera mu rwego rwo gushimangira ubucuti basanzwe bafitanye n'ikipe y'umukino wo gusina ku magare ya Bugesera. Ku ruhande rwa Bugesera Cycling Team barishimira uruzinduko rw'inshuti zabo z'abanya Isiraheli cyane cyane ko ngo bongeye kubatera inkunga nk'uko basanzwe babigenza.
Harimo spare parts, pièces de rechange z'amagare, hakaza n'igare, igare rya factory rifite agaciro gakomeye cyane naryo turarishima kuko dufite abakobwa benshi hano hanze mu Bugesera bafite impano ariko ikibazo kiri ku kuba tubabonera amagare yo gutwara. Nicyo kibazo tugira kuko kugira ngo ubone igare ry'umukinnyi biba bigoye cyane road race. Ngo rero biri kongera umubare w'amagare, uko bongera umubare w'amagare niko twongera natwe umubare w'abakinnyi. Iyo twongera umubare w'abakinnyi niko turushaho gukompeta n'andi ma ekipe tukashobora kubona abana benshi bashobora kwitabira amasiganwa. Murakoze.
Kuri wa kabiri Tour du Rwanda irakomeza basiganwa intera ndende kurusha izindi uyu mwaka. Intera ya Kigali Rubavu irecya n'ibirometero 155 na metero 190. Abakinnyi barahaguruka i Kigali saa mbiri za mu gitondo. Umukinnyi wa mbere akaba ategerejwe ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu hafi y'uruganda rw'inzoga i saa sita n'iminota 10. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru twabateguriye ari hafi gusoza guhumuza nk'uko Jean-Claude Munyandinda abibabwiye.